begun.
Oh!
Thank you. sucker closer. Those who try to treat me like greater than toast, be impossible. I cut a sucker in small chunks, make more rhymes than Michael Jordan, make slams less known.
Oh, 今日も生き延びることができた。
Yeah. Yeah! Two. We'll be right back. Two, 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 two Mark! Ready? Go!
Oh! Oh, Ha!
生き延びることができた。
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Thank you. Beautiful. Now then, how interesting. Beautiful.
Fireworks. Here it comes. Run.
Special maneuver.
Ha. Here it comes.
Beautiful.
Ha.
Now then.
Ha.
Now then.
Ha. Here it comes.
Beautiful. Beautiful. How interesting. Beautiful. Beautiful.
Gorgeous.
Sega Tetris.
Are you prepared?
My time to shine.
Are you prepared? Are you prepared?
Ha!
there ever any doubt?
Sega! Tetris!
Puyo Puyo Tetris!
Stop battle! Stop the battle!
Yeah!
Kazuya Mishima wins.